tuzo ya DJ Club ukeni ambayo amejichua pale Fema Awards, si ndio? Shikilia jirani, shikilia jirani, acha jirani, leta maiti.